amefanya nini yani yule jamaa
amegonga hii
yani amegonga huyo jamaa ana gari
na hii tuktuk huyo alikuwa amembeba
ile tuktuk alikuwa apitia hapa
ikashika wale walikuwa ndani wame hospitali ambele hospitali hapo
I'm going to go to the hospital.